We're having a good time right now, but the devil is waiting for us right outside that gate. May the good Lord help us to hold on. May the good Lord help us to hold on right through the week. Yes, Nkosi, Ngiqhube, phakathi kwezilingo, amaza ayaquma, namawa ale Nkosi, ndiqondise indlela. Yesu Nkosi, Ngiqhube, nangamaza ayaquma, ngapha ngamawa nawane Nkosi, ndiqondise yona ndlela. Yesu Nkosi, Ngiqhube. Njengosana kunina wena uyaluthubula isulwandle, amaza yathobela xa usithithulani. Wena Nkosi yolwandle, Yesu Nkosi, Ngiqhube, amaza yathobela xa kusitsho wena uthi kuwo shhh. Wena Nkosi yam, kanti uyiNkosi yalo nolwandle, Yesu Nkosi, Ngiqhube. Xa ndingaselunxweme amaza egebuza esitha ukuphumla, ndayama kuwe Nkosi, andive usithimo, qina ndohamba nawe. Amaze sitha ukuphumla, ndayama kuwe Nkosi, andive qina ndohamba nawe. Naxa ndingaselunxweme amaza egebuza esitha ukuphumla, ndayama kuwe Nkosi, mandive usithimo, ndohamba nawe. Amaze sitha esitho kwam ukuphumla, mna ndokwayama, ndokwayama kuwe Nkosi yam, eyi mandikuve. Qina ndo mandive, ndive banawe mandikuve sichungu inalo amba nawe mandikuve sichungu inalo amba nawe.